Kete Paulo yandikiye Tito kigabane cya mbere. Jewe Paulo umushumba w'Imana ntumwa ya Yesu Kristo ndabiherewe kwizeza b'Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanije no kubaha Imana. Nkora niziye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho, ariko mu bihe yitoranirije yerekanishije ijambo ryayo butumwa najejwe nk'uko Imana Umukiza wacu yagetse. Ndakwandikiye Tito, umwana wanjye nyakuri, kubw'ukwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bikwiye ko biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu Umukiza wacu. Icyatumye ndagusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye kandi mu gisagara cyawe cyose ngo bashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Abo umuntu ataboneka ko umugayo afise umugore umwe gusa, afise abana bizera bataregwa ko ari ibihumbu cyangwa intagondwa, kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba ko umugayo nk'umukuru w'abakozi bo mu rugo rw'Imana nyine, kandi ntakwiye kuba udakurwa ku ijambo ushangashirwa munwi w'umuvinyi umusinzi cyangwa uwunohokera inyungu mbi. Ariko abo ukunda gutanga indaro akunda ibyiza yitonda agororoka yera yirinda agomye ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhariritse, kuko ariho benshi b'intagondwa cyane cyane n'abo mubahimbuye igikoba cy'ubugabo bavuga ibitagira ikimazi n'inyoshambi bakwiye kuzibwa iminwa, kuko hari imiryango bagwisha igahenebera bigisha ibidakwiye kuvuga inyungu mbi. Umwe muri bo w'umuvugishwa wabo yaravuze ati, na ntarya abanyakirete ababeshi ibikoko bibi n'abanebwe b'abakunzi bindi iyo ntaya yashinze n'ivuye. Nicyo gituma ukwiye kubana cyane kugira ngo babe bahangaye mu kwizera, ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'Abayuda no ku vyagezwa vy'abantu batera ibitugu ukuri. Badahumanye nta gihumanye, ariko ku bandi batizera nta kidahumanye, ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza byarahumye. Bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no mu bikorwa byiza byose ntacyo bamaze.